Aleluya. Haya macho ya nje yananidanganya baba. Nifungue macho ya ndani nipate kuona mbali. Nifungue macho ya ndani, nifungue nione.
Nione, nione,
nawe nifungue.